La nouvelle génération.
Okay.
Banani wana basali kopekisa o banda yo mama to balana o banani wana basali kopekisa o banda yo selai.
Dance, oh yeah, so I'm gonna make you mine.